Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem,